dogo mdogo mama nataka kuwapeleka dogo mdogo mama
Amazing stuff there by Mheshimiwa.